A sus 27 años, Cara Dillon ya es una de las voces más representativas del nuevo folk de su tierra, Irlanda. Su segundo disco, titulado simplemente Cara Dillon, le ha consagrado en el Reino Unido, donde se ha convertido en la artista folk revelación de este año. Con todos vosotros, en esta nueva edición de los conciertos de Radio 3, Cara Dillon.
Dairy for fair London time. There is no finer harbour. All around can be found where the youngsters each evening go down to the shore and the joy. Bells are ringing for the maid of Cornwall. The first time I saw her, she passed me by. And the next time I saw her, she
But this next song is called Black is the Colour. It's a very old folk song, very old traditional song, so I hope you like it.
Black
got the sweetest things and the gentlest hearts. I love the ground whereon she stands. I love my love and where she knows. I love the ground whereon she goes. And I wish the day would come when she and I can be as one. Black is the color of my true love's hair. Her lips are like a rose so fair. She's got the sweetest face and the gentlest eyes. I love the ground. This next song is a song which we wrote ourselves, so I hope you like this. This is called Where Are You? For
another sad song, 'cause sad songs remind me of all that we lost. Can anyone play me another sad song? 'Cause sad songs remind me
very nice and quiet. This next song is one of our own songs again, and it's called Blue Mountain River.
Blue Mountain River, if only for a while, take me to the river.
Da 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 da
This is called a tenor guitar. This little guitar. And what song are we going to do now? This is a song called Standing on the Shore. Tuning problems. It's always a big problem. Thank you. Well, we're going to finish off now with a really old song, a really old traditional folk song again. This is called She's Like the Swallow.
She's like a swallow that flies so high, like a river that never runs dry, like the sunshine on the shore. She loves her love, and love is no more.
Oh,
Cara Dillon es una de las voces más representativas de la nueva música tradicional irlandesa. Cantante desde los 14 años, formó parte del grupo juvenil Och para entrar posteriormente en la superbanda de folk Equation. Su carrera en solitario llamó la atención de Geoff Travis, descubridor de los Smiths, entre otros artistas, y fundador del sello independiente británico por antonomasia, Rough Trade. Cara Dillon fue contratada para dicho sello, con el que ha publicado su nuevo y homónimo álbum.